Hallelujah. Papa, yesha wani onyam. Yedu kese yen o meni yemo. Ni eke nyinane se, uyemu je no wado yensu ewo hoda. Enensu wama ya kwenye no se, wadi yen pense mpense wazemu. Onyame omkron kron. Ya bompa ya sefa wakwain. Onyame omkron kron. Ya bompa ya se diwe hini. Nenensu so kasa chweye. Yeah, that was sick. It was Jesus Christ, demon. Hallelujah. But of four, and then so some more were quabber. Eddie Babbot here, see a Saint Jimmy, dear you so. And then before your king can sell money for your yum or ha any doom crown. Nay, ye mon crown could see doom seer. And yum or ha ni doom crown. Nay, ye mon and crown a could see a doom seer. At of four. Then the Bible catcher, you know, said, dear now, Brantie, Eddie Bettini, huh? And I say, obey to me, Eddie Yamia Sem, obey assembly of four. Nay, no, and now David a catcher, and say, what bonny humor, dear, say, obey the Yamia Sem so, in say, Rade, and ye mean, ma, ever did me the one Sem, Miss Yama Kumemo. Said there be a mean ye bonny ain't ye. A ruddy me ye why ye. A ruddy me so say. Church me walk why. A ruddy. Boy, I mean, I want some women to me fancy me more. Na, a bra me dream honour. Me to me, I can. Bra me see you go me till me to me, I can. I make the woman brass me in house. Make I say. As someone in ya say ye, so ya can keep ye timo. Name woman as someone. Ebe se sa ya brabo. Na asemo no. Ebe ye. Nye, se, e, obra ye bone. Ni asemo no so ebe shia. Ose rade me ni aji. Ewo umra nsemo. Na mama yo de fo. Na fei. E rade me sunya umra nsemo. Se ni ebe ye. Ebe de di wo ma kwa imo. E rade. Meni beku. Unshisha ye. Anase umra nsemo. Na, Ɛwurade me ne mo sɛ, wobɛboa me a mewere mfi w'asɛm. Ɔdɔfo Nyame asɛm ɛyɛ dɛ. Ɛdeɛ bɛ no nipa no bɛte ne ho. Ɛnyɛ abranteɛ nko ara, ɛnyɛ ababaawa nko ara. Onua gyidini, ɛdeɛ na wode bɛte w'akwan ho. Na yɛbɛtumi de ate y'akwan ho ne sɛ, yɛbɛyɛ setie ama Nyame asɛm. Empo sabrabɔ no mu te sɛ ɛdeɛn kora mpo a yɛ ma kwan na Nyame nkronkron yɛ yɛ ho nsɛnkyerɛne. Ebia wohu baabi a wode wo ti ɛto, wohu baabi a wode wo nneɛma ɛfa, wohu nea woyɛ wo ho ɛsiane sɛ nea wonaamu no akyere wo so. Nanso Bible ma yɛate aseɛ sɛ yɛde Nyame asɛm sie yɛ kɔ mmɛmu a yɛnyɛ bɔne nti asafo Awurade. Yɛbie yɛ ano a ɔsɛ fɔne hwee ne yɛ hɔ a ɛbɛsi yɛ mpaebɔ kwan. Ne hwee ne yɛ hɔ Yesu kaeɛ. Ɔse ɔsɛfoɔ no anaasɛ ɔtamfoɔ no deɛ ɔba nanso ɔne hwee ne biribia ne mu nkyɛn. Adɔfo m sɛ yɛbɛtumi adi nkonim ne ako adi ɔbɔnsam so nkonim a na kyɛ sɛ nea ɛmfiri Nyame yɛfiri ɔbɔnsam bia no yɛbɛgya nadeɛ mu ama no ne yɛde yɛni. Ye nim akyerɛ Kristo kwan ne adane yɛkyi ama wiase ne ɔbɔnsam. Ɔdɔfo me mpaebɔ nyinaa ne sɛ Onyame bɛboa yɛn na yɛni bɛgye wɔ n'asɛm mu, yɛni bɛgye wɔ frɔde afrɛ yɛn mu, na amane bipɔ ne yɛnam mu a ɔnam n'adom so agye yɛ afi ne nyinaa mu. Esiane sɛ Nyame asɛm kwan ne yɛde sie akoma mu a yɛnyɛ bɔne ntie Awurade, na asɛm nso bɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ yɛsi fa bɔ mpaeɛ. Esense se Nyame asɛm ni hɔ a yɛni mu mpaeɛ bɔ. Bible kora ka kyerɛ sɛ mpaeɛ yɛni mu bɔ. Nkronkron na ɛde apene sie mu ɔden ɛdi ma yɛn. Mpo bra yɛasua asɛm na ɛde asɛm no bɔ mpaeɛ no. Bible sɛ ɛyɛ Nyame nkronkron ɛna ɔsiesie asɛm no ma yɛte aseɛ anaasɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɔpresente yɛn mpaeɛ bɔ no ɛma nteaseɛ bɛ mu sɛ honhom de apene sie a ɛmu ɔden. Ena odi ema yen. Eni ti abranti ababa hawa. Me ma me papa. Me ba. ni ameke nyina ne se fe nyame asem fe sie wa kome mo na wanye boni enti urade e ta kwane so pe ene betimi ate ye hu e di ame urade odofo onyame nhyira o na ni ameke nyina ne se se yesu amae na ye be sia ochina oba nso ne yie mo a ne bi sie mo se su ya ye krado ya ye krado ma ye krado se me twen kristo na won so e onyame mbo ye nyina na ye no kra asomfo na ntwe akra me urade so won subscribe ya me so se subscribe na ye nyina ye mbo mu video ne ba ya na won so wo share nyame nhyira bebre na so aba enen so onyame nka wo ho enye bye bye.